Denyaseman, and now Yoda took a course or Pinsua Atuno. Sanak Yoda de Kurian Samanua, and Cadenyasimano, and it's your piano one man, Cadenyas Ganibaj.
I see the Bap and Yano Catches and Anahima. Do you hear my quenya? Yetua, Yantu, and she didn't farm Mamma Quenya in my. What's the Dabby Moon Cross? Some now wanted to teach Yasin. I had done a medit Denyasia Quenya Mamma, made the Bama Meba. You rub up him so. What's the cause? Yen in Iya Hine. Opia, your pony, and any page on the shadow. Why in the cassier? You in Uncle Pon, where you know some one to move what the other. As Santa in the catcher and said what pimps was say. Ye dee, naming come mum. What's the debbie made by my meba? And to Mushaya starting what he say. Make try some come up, what's the debbie? Nana Natia say, Mark went to whom, my dear. What's the debbie? Yadaya Rassi. Yadia wanted to hear some Yanubia. One in your pony, dear. Now, Mount Ford, Johnny, she has ever seen.
Santamasu TV, yes, so mosompa.
Asha for your mama, baby, mama, Santamasu TV, Amaniani, Amamri Fee, and a baby, a mejine, a Manshyia, if you can see him here, and I say to up him so by Otumfuo, say it to a toss or aim, you know, and Abu Wano Pen, I know what Baby Drew, and I had your idea. A Santamai traditional council, bet Nasi Abu Bo, a Santi Sem, near my Sabin Predius, a coach, Barbara, my near my house, Santamania, one in Penny Fonian, at our Abu Bo home, and Tina, your Baby Drew, hey, dear, the better for more, hey, a Bruni Becan, a protocasm, say agenda, no, and some warning, and a bit. Near the Asomon to her TV, near Srewas will be Miss Over Subscriber Channel, no watch you, Medianus, Amaunia, and ye be Ashre, and the Abacosso, where you mentioned if you can see Bia near the Bamu, Bia, than any and within our son Ati, as Antimasu TV, the Osom Pano, and yet the Somo, me and Juj Mediamuta, Tamidi, Eddie, Adriana, this year, Bediaco, coming home, Naming for Womfum, and a day old man, Chef, you can see him. Tama Makwa, baby, Mamma Santimasu TV, assembly, a Bodoma Hino, 2-4 Brimpon, Adriana, this year, a year. Very ma a yokwabinenti the first abodom hene na assembly wa baby PM and ne edwe de said ye yera utumfu na se to kotoko hene atenas ne de nese se e was an a man hene na brimpon sebi na dikro nyina ba no baby bobo asantima ho assembly de abodom hene aba bedri hanom egusu aye twen sa foforo be bentim ko so mo hwa asantima su tv ne pa na haya ene ye de esomo ene dey e wo menhia Timmy, Kunta say my hene, Barima, Amanqua, Giaboo, a deny, and so Ababe PM, a woman, she if you can see him, also Ababe Bois, a my hene, a brim pon for no so on, so Ababe. Kunta say my hene, Barima, Amanqua, Giaboo, a deny, on so Ababe PM, Timmy, the Nana Mugusua, or Mobi Babiba, I and so you go swear what I came. Ah, ye chen yera na se to so beba no na tena kunya abebe bo asante mele ye trader hene atwoma trader haya hene ene ba nana nubinsra ena simlo no so ababe pim ewo ye menhia fikesiem nana nubinsra na mehwe me bonkum nya so so a mehu eye aduana pc wote ne ho ochirikusi intrama sumenya asante man so man hene asante man nyina benkum ana simre de wane natena nkonya soso ababe pim e wo fikisie me ya ne chiame chiame bonsu ene de animu na donten e ne atena nkonya bebrebe na simre de omudi yewra wode ne ho e wo chirikusi intiame animu omudi na bedru e ye fikisie e de odi yewra wode ne ho nimpe so fo asema hene obrempon aho ya na simre de odi niru nimpe wode ne ebe aduana pc e na eno no asantema so asumenya e man hene e na simre de wababe pim e wo yewra na se yutu abe bi wa hen bobuanom aha santeman nyina benkum enu ntina hu se same lady sebi mpredua sa doma di na chi ne doma ehiehia no ma na kwa ba no enya asem kum asan se medical ka cho se asante no e yo man na ebe ye wo man no sebi mpredua sa enkrukru bi e na be keke bi bo mu e ma ne be ye asanteman no nti same lady ye de wa ba be dru manhyia fikesie mi ha de ne se se sebi mpredua sa e nigidie son kopa e ma asanteman Oshe biaye min sabu nkumisu suwa ye sabro numan hini Eye dasebre Eye kufia sante men san de fes Sabro numan hini na simile de ono soso Ene na tena mkunya efre fita Ede aseda sronko so eba bebre yira utumfuo Biaye yi Aye jine eye biaye yira na ase tutu utumfuo Bema abetina ni na tena mkunya abubo asante mayon na amane ne amamre kwan so no e wo se aman hene abrempon wa dikuro betena se etwen omunye na wura santime nyene wura opem so bema na se jitu ti biaye eye biaye yewura otumfuo sebi na tena konya atena se etwen no se wo beba sanse tikesi e so da ye ma santime de e ona dane de nyina ye som no na ye som no so a na e wo se sebi mpredu asa ye ba ansa e na yewura aba kamera ma ye nko ha mehu se e bu nkum ne nifa yewura da sebre wo se ibo nsu manpon man hene ene esumenya man hene nso so edi nsa wo so bi e wo ho sanse asante no ye ka penifo mienu na sebi mpredu asa asante no yewura na se tutu ni ho no de a wo mo hwe akiri pa yi e de ma no esumenya man hene ni yewura da sebre wo se ibo nsu manpon man hene na se mne de enu ene mienu benkum ne nifa aha asante man benkum ne nifa na se mne de mo gina ho a ene gie ene se yo mo di nkomo e kasa sere sa no aha nti bia ye eye baby aye twen yewura opem so be ma na ase tutu kotoko hene ye twen ne so ba betena se na abre ni abre bia obuo ne se bia hobrase kwa so no na tena kunya na dikuro na man hene na prempon dika ba betena se e twen no san se amane ne amamre kwa wunti me ma wura e ma metena wo no no ne tena se en twen wo eno nti ene dikan be twen yewura se yewura be ba na ba beto ye na ya pega ye mu amano semre de yesu menya ma hene ede nani chire ne bia ye no akwakwa pebe bi atena se ede achen sebe mpredu asa ede achen niura na ase tutu nti bia ye de ba bia yura edi asem otena se ne asantema ya tena konya bobo asantema ho ene ede ababe wrei nti kamrama ye mpia bonten na ye mfa bonten wo so nsem soso emo wo mokakra semre yi eye sabronu man hene no no ene asemre wo no soso ajina kunya yehu fita ene tuntum we kire aseda enche no besuan kire yewura na ase tutu sabronu man hene da sebre kofi asante mensa aha sabronu man hene ene asemre wo no soso ete na dwom fefefe afa fufuo ni tuntum ni natena kunya ne adehye sabronu man nyina afa wo mo fefefefefefe a wo mo ababe pimo manhyia fikasiem ye nyina ye nim de ntia fufuo ni tuntum ehye wo mo sanse amane ne amamre kwan so obi ba be sibi bi ehye yewura na ase tutu abebiewa enya wo hye so nanso aye amamre defia ha obi aye nti ono so so esa wo mutwato ho no ene wo se wo to aso fufuo ni tuntum de yaseda ene wo de bre yewura na semre said ye atena nkonya brempon wadi kuro no masi afa wo ho aboa wo ho ababe tenase etwen omuwura no kyerese ampa asante no woman aye ye no edanso wo wiase ne mu pa woman asante nko na sebi mu pani eba modi kan be tenase be boa mo ho ebo dompem edika gye akonya gye bre etwen emfa wo ne mredodo obedi ne wodam obepie san wo bu edima ye renti ye etwen akosi se obeba kosi so beba de yenyina ayete wo oba pe yamayemu so ne akwa ha ye ntoma akire wo buo ene ani dia ye wo edema yura yenko semei Denyasehemaa nana eye edutumo aboni aha ena semei ono so age sebi ni tuntum se de amane ni amamre kwa so dane de nyina ekoso manhyia fikasie mu no ewo mu se Denyasehemaa mu no etuo enyentwae nanso ye maame Jerua Otumfuo se etu asante ni mie na non kanchen se sebi mpredu se wonya ne dibre ntuo so hema wa ye ne de oda so a eye hema nti semei de mprempre de yewura na ase tutu ahem beboa no ene edwa begyina nana edutuma boni Denyasehemaa ana semre ye ne no edi nhye mu manhyia fikasie minti na de ebekoso no ebefi yewura nu mu aba kosi si yewura bekasa de sebi mpredu asa yegusuwa ye wa semre tepaman hene so aba be piem wo ha ye nana edi ni 25th anniversary ye nyina ye koko piem wo semre yewura nso so aba be piem wo ha obi be bisa se ade no no so hye fufu amane ne amamre kwan so no asante tepaman hene mputo ene eba manhyia fikasie ma ofre fita na ye mse enchirimu dodo ona na de ye de aba hwefo aba omo aba omo aba ma ntisemre tepaman hene ena ono nso so aba be piem ewo fikesie mi ya enti karama ye nko abonten na ye nko ne nko som amansan ne ahwefo wa santmaso tv nso so ewo abonten de nko so ewo abonten we semre de aha ye bedwam ba bia ye rua wotenase edi asem wotenase ne natena nkonya abrempon wa dikro aman hene ebobo ye asanteman ho na semre de ye de aba bebe pii no semre wo hwe betenten so ho no mo eto ho no a sumenya santeman so man hene aha ye rua woden ho wakirikusi ntrama ene natena konya na semle wo monso so aba be dru honom ehun si wo ko hu ni nua pani eye sebe mpredu asa mampon aha san se mampon ne nifa na yewura eye asante enso ebonkum na wo ba na yewura nchen kakra bi soso a abodom ehene eye we obrempom ana se sebe mpredu asa ye be kan se yewura aye kwabena enti a wodi kan se abodom hene ena ete won wo yotumfo na sebe die ye twen yewura otumfo say to the second aye asante hene otumso bema sebi asante menyina yewura ye papa ye nana ya die nyina ya betena se nana no matena konwa man hene abrempon wadi kro ahema anom enyina baba betena se asembe die ye gusu aye wo atwen ye ma ye twen yewura na say to two se obeba na ensam egu apawa so efa santeman ho no wone ne mpanifo ne natena nkonya abobo ho na yape asemba ko bibiara ne poma sibrenti semre de bebi ayewi ya daso aye wa atwen mu hufufuo wo mfufuo eyeye nana eyeye nana tepa hima en nana tepa man hene en asemre de omunko afufuo eyi ne ho efia anom fefefefefefe ono mu mienu ene ye nana sabronu man hene na kofi asante the first sabronu man hene omunko a ena afa omunfufuo ye nana tepa hene di abrebi afufuo no de ba e won kyerase enti ohwe mfoni ne sese be mpredu esa won ti ase di enti ase bi ye nana tepa man hene ne ne hema efa no hufufuo de ba manhyia comment session won we bisa ne ye nya abotre ne ya kyerikyere mu nyina e di ama wa santema so tv de o sompa no ye wa abotre ye betire obi bi e mu yesua de ena ye nsa so isua amane ne amamre enti sebi ye sane yanom efomo a na matenetene ye ntisemre de egusu aye wa atwenyim ye de wa ba be pima nhye fikasiem biaya ye be be ka me se ene no kre ene ye ba be ka no wa hanom ha ontimi ma e ma hanom nyekoto ase bi mpredu asa wo be ba abaye se mehuse yewura ene se bi mpredu asa na tena nkonya e be bubo asanteman ho de ha asanteman de se bi ye nsa asesem eye suku seme fa foundation yi hu yewura otumfo foundation yi hu ana se eye nsasesem galamse sensem ahinsi ahintuo ni nyina yewura na tena nkonya ene ya na brebia no omobobo hu nti semre de e bia ye jinan egusua ye wa twen ma ye twen se yewura e ba be dru efikasie mi ha no wone na tena nkonya aba be bobo nsem egu apawa ne so ti abre ni abre bia ne ye koso aya sere o se dwumadie ne ya santeman so tv youtube facebook tiktok ba bibiara obe hu asantman so tv e wo ho no number no so 0244961189 na ba bibiara wo bia so so wadwen kire bibiara wo hwe dwumadie ya wo de be fa na ye number kro na so sa ye whatsapp line obi tima ye audio da fa number kro na so na wa subscribe channel no wa hwe dwumadie ne so ama afoforo so anya bi ahwe enti semre de manhyia fikesiem kosisi yewura beba ne de ye gusuwa ye wo atwenyem medical ka chese na natepa man hene ne tepa man hema nkoa ene frafufuo na wo hwe bibonkum ya so afidie yida na nana eye kofi asante mensa the first sabronum man hene natena konya omo be suan ye a eni bosome kra enche ye semre de wo man na akoyi no di na kire sabronum man ne sampa aba be tisi bibi e de ache yewura otumfo ma yewura jinatum enti semre de fufuo ne tuntum ye aseda omo de bra asante man ene yewura otumfo se titu a otoso eye mienu enti semre de ahwefo ye koso aya serew se dwumadie ne subscribe channel na share dwumadie ne nsoso e ma ye na obi biara nso enye benhwe na ye nana eye nana kofi asante mensa ni fa nsoso nana edutumwa boni denyase ehema sɛde ebi mu bɛka sɛ sɛbi mpredu asa semre eye da sebre wo tuo sire bo twave man hene na semre wo no so so aba be piem wo fikasie mi ade sebi mpredu asa na nimunyam ba be tai yewura akyi nana no bebrebe na na aba be dru efia hanom yegusu aye wa twayem sansɛ yewura beba ne de na tena nkonya na man hene nyina bedi kan aba aba betena se semre nana ekwakwa kwakwa Denyasehemaa obi bebisa se adai yewura enye mu asem no ensi ni pinsi ni tase Denyasehemaa yagyine di bra firi ni nsem die se bimpredu asa ewom se entam kan ne akonya no manso sem aba be pie ho die nanso yesika akum Africa kwononum sebi yera otumfuo nko an ebetumi scp scit ase sebi denyase ehema watesu ye gini dibra firi nsem na yera nya nka bibi sa ne de woda soa ehema wodenyase ntisemre de ohwe yenifa soa wono enana ete wono semre menhyia fikesi em yegusu aye watwem sebi ehun se menchinie beye edunum soa ekodun sia so apegepege ne motire ho de enche yera be yiniti no yiniti nso soa de wo ha bia na hwefo mo behu emu bi nti ekoso ayasere won wo hwe dwuma die ni ba bia wo hwe bia no subscribe channel yi share ma wonu anya bi hwe wo subscribe na wo like ya na santimaso tv dan de nyina session ni be koso ayekese ni ababe som wo amane ni amamre kwan so nti semre die na bia ya na fikese ma ye reba be dia sem no ene ye de ba be kire won nti epia bonten na bonten so die nso so ene nam ho no ye de abom nyina
wa ye de mo wo manhyia fikese em se die di ka ka kire mo no ye gusua na ye wa twen ma ye twen se Otumfuo will say to two abebio, a santi hene, a santiman in era, near Sikajaka such an hour tier, no abek two and seven ama santimano, or on assembly, or on so ye chain was over bar, na brim pound a decru, na tenon cunyanina, ababe pimua, and so men she had the best like a four, say, oh here you made dinner, now what you bre, me de can't catch you. Se nanana mo babe bae na agenda no ye nsa nyanka ye nanso ye ni se sabrono mu de ne o baba be dase sabrono mu baba be dase a semre ye ni se sabrono man hene de ono no beba ababe dase na de keka ho ye nsa nyanka ye me ho de nana ye trede hene enso so nananu matena kunya dodo na so so eba nananu matena kunya mehu se nanatre de hene ene wo hene pon ba kososo e ka no simre de omunyina eba de nim se enche yera otumfuo nso so ebe yiniti aba be piem no one asanteman aba be di asanteman ho abobo nsemeda power so nyina o ma ba ba dwendwe ho sanse yesiti kuro ho ye nkwa gina enu ntina yera da ne de nyina wotena sia wone natena kunya na ebobo nsema aya na dap no so no na ahwefo simre de nananom atena konwa ne bia na egusu a eba de odi anim ye nana tre da hene ana simi wo bey simre nananom obey de enche yera ebe yiniti na yera yiniti nso so de a ye nyabotre ya jebre na de ebe ko bibiara ya pipi mu ama obibiara nso so ehu bi enti mprempre de yera nyama ye de na ye de hanom e kire mu nemahu akunyini ne ntini abrempon wa manhene adikuru wona eba beboa ama yewu adwendwena santeman ho na semre die ye do omo kire ye da so a ye wo eye menhyia fikesie mu nti jebre de betofom bia no ye de aba aba besom na ne no wa hwa wunya ba bi nyina wo hwe ehyen ne wo fidua mi ha no adoso ye papa 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 na nanso na nanka ye de yesu se nkan sem bibiara hyeda enos wana enipuno so nanso sebi de wa ha ikire se nense me wo apawa so no sebi mpredua sa ebedo so anu nti jebre na de bebe bia no ye mfa me so wo hwe ehyen wo ha no mane se enya ebikura nya ba bi mpo ena ye de asi nese ehyen na do so no de nese ene asantema traditional council nipa pu abaha eba aba betie yewura ne natena nkonya se de omususu ebu asanteman esifa kwasi kokko mae no na asanteman yewo ye hyehyeye a ye dibo ye mae se meto bodo mae hene nsusu na ayi ne tia ono susu eba no tio bodo mae hene nsusu ayi ne tia semre nana na efa ne ho sebi ye fre bibi se ahaban mono ne tuntum nana afade no ahyenso de no sa na tie sebi ahosuo no mfa sa ahosuo ma menka ne sa ye se ahosuo ye sua de wa ha enti ha de obi anim bibia de wonim ne akyere obi e de aka ho ahosuo aha nana afade ne ye ahaban mono ne tuntum ti obodom ehene ena simi ono so so ababe dru ha no enti egusu aye wa atwa yem se ye twen se nana no matena konya dodo na ebe ye de enche ombeba na ye ruan so so aba ene se bimpredua sa asanteman aba be bobo nsema ati ato o mani mu a eni ka no ha ani be bubu ni nyina ho epe ne poma sibi nti koso ne hwa santema so tv na oso mpa no aha ya ene ye somo emre ya hefo e ye beche muhima ena ababe pimu nana ajwa po jamena sewa nana ajwa po jamena sewa beche muhima ono so ababe pim e wa ha sei ti semre dia hema fo ene abrempon ne adikro ne aman hene ne ahemanom ebibai de enche yura opemu na nkasa be unity tisemle nana ajwa podwa mena sewa bechim hema ena ono so ababedu fikese mi ya tisemle de ahwefo edika ka cho se ne wahini bia na wahema bibiara ebehu no ah sebi mpredia se yedi nedin ebetudwa ama obibiara ate simle so emem man hene ena ekọ no emem man hene ena ekọ me bwa down my friend say Mokoswa na mohwe dwuma die ne wasante ma so TV amane ene amamre efie ti semre die bia ya bebe rai e menhyia fikesiem bia ya yera 2462 e ba betena no begye adwa no ne asante ma traditional council asante ma ya brempon amanhene amhemanom nkoane ade sie nyina abadwendwena asante ma ho na menchinie amemma ne muso na sabi eye jute kodo a eso ye nananom bi die na se enche yewa kantan kreti otufo ti amen edi animo de yewa na yi ni ti anu no semre yi asante nyina yewa na se tutu na semre yi wa ba be piem ewo fikese mi ashafo ya mama kwa bamra sante maze tv amane ni amamre fie seme dedo ya ekwosue no yedika ka kiram se denyase ehema nana aduchuma boni a sebi wabeka ntam ema ebusua atiase ebusua so kantam se wanya de ase no di ade enye yie no ena yura sante ene kwatoko hene ni asika jaka sache na wate atna asem no so aka asem no se sebi mpredia sa yase wo kantam kase a wo de prade ye na sade no nsanka ebo enti seme de mprempren kwatoko hene na sie nanum pain and waka to abon tin se sebi predecessor denya se him am if and ekwei ya rone na se empabo a wonya wo hima biem enti mprempren denya se hima nana aduchuma boni de ye ra otumfo se tu asante hene a rone na se empabo a wonya wo hima biem enti ansa na ebe free ha kwo no ye bepe ebusuani bi na ye no mo atwetwe enkomo ni ehu de wi a asem no esitie wadaroma ye mo akwa mna asante maso tv adena esiregu hu adede yo wani age sade asem
yo eni je ni aba
yo
edenyase denyase ohema emra na na kwa ne kreati no denyase hima ye bonu bosu wensi ni abona ye bonu a ye tintam a ntam enti ne dey eni je kase ma denyase mani na ase denyase ma hima and now you are a tick of course, or Pinsua Atuno. Sanna, Kiura de Kuyan Samano, and Cadena Samano, and it's a piano one of my Cadena's getting budget. Never saw another day. You are a tick of course, or Pinsua, why then you are same Lantia, and you can win our Pesua Adiamaya, and to some day, and you can sell Manshyia, Miss Denyasehemaa, Yatuno,
Yatuna, dear Samana, catch up Kotoko in this
year. You may catch up, Yura, or tick of course, or Kotoko in this year. Why are they what they may say? I was anti mine when you could hear it. I heard you, and to a woman from Yama Denyase, Yerian, Eurai, Amano, and to Eura took a course.
I know. At your set, Nana Duchumabuni, and where Denyase Hemano, Yaron and Nemo, and Papua, when you were him at him, and to imprint here, when you were him at him, oh, Denyase Kunimo. Now, same radio, maybe I do. Yaron and Asa Papa, and I was ordering any at your Biaya with free the buyer, and to have a phone at your four. Yaya ye jina dede akosu nyina anse denya se hima ya ronen asem paboa wonye wo hima wo denya se kuro ni mu ebie mu sabi ebusua so moda kwatoko hina asem asu tv amane ani amamre fie denya se sensem ye nyae ma me ba ko wa ye ne ntwetwe nkomo wada wo me akwa ba mra sante masu tv me pa chowudi
ye fram ma eche wa
amaje wa yen hade e die na shiri na nani gie se bo me hu se duku kura bo wa sa tu duku
fu me duku ana mi wala se wa chikwa nyaka me de ba chana so ne bo de mi top me twa take it abet na kwa mu ha 6 months asem ni nina ne se de metimi aka cho obia ne se obia nto no bo wa ya di ase bia di 50 years kwa won sabe kwa kwanya
ti wona etu shire yi sem ni de e ye se bi denya se fo a mo omu firi se na adi die no eni ye maami edu chuma bo ni afa na wote akonya so mfirishia diasanum na wasa so ba yewra na ase ba be kantam se adidie no ewo mu bi wo ya de ase na abusua efa ba ko akyese abusua ma ne ti ase se wo nya de ase na wo de ntam bo so ewo yewra na ase tu anim na asem na be de yewra ni be ye bosume mie no na santima traditional castle ebo bo ho no ene yewra mu aye ababonte ene se ye maami odi ade ne bia enye ye ti awefo de nya se sensem na de se de na mo twen samo betie no ene ene de ababe somo na na di chuma boni de jase hema no ene ye tu no ade so sanse ye sentam kese we de tofo mai de prade de jade na bo we de a na se wo ko eja eho december ni yewura se ena mo ntam kese a wode na no akwa akwa boso na wode ahwe sunti o ma ni di akonya na enye ye da biara da ntima che fikese mu ene da so a edo wo mame ye mo akwa bam na santima su tv adan we ni agi sei
ba ta fa ma peni no
Ya kwatin ya kwatin ya hwade ya wabi ya brepa kunyane nyade dia twonwo fre mu azodo bebedi nana otumfuo yewura wagye ya dia maya etie yewura dia aseda nana soromon soromon no efrano efrano kwa enwa no no ya da se semre dia omo se solomon efra yewura opin so be ma no ye frane kwa o se bo ye nyina ye denya asemai an se de yewura sidi atemu papa esi ama wo mo no ene de enije ya bre denya asemai no san se
Na na di adie mfirishia duasanum na adidie beto na abusua be kantam sɛ sɛbi adidie ne enwo ɔmo na ɔmo no ɔmo hu di ɛbɔbɔ no ɛna kɔfa ne nyina ɛde bae because na atiase ba panyi wa brɛ papa akonya no yɛ hyɛ ase anya no yɛ hyɛ ase yɛ 50 years ni mena na Mr. Chain ɛbɛ pree ɛna bɔ ayi wɔ kɔkɔ ayi ɛnsɛnsɛm bi ti yɛ nka ne kɛse ɛna switch wɔ hima wɔ di adie 18 years ni atiase ba panyi ahie ya no kachɛ sɛ nana hima ti wo hima akonya ye tuwa ye yentu enti di ne fa mema akonya ne maye wo se da bi mu kura sesɛm na mo de ti akye ase no ɛyɛ de na me di danya ase akonya ma mo me de ba ma me ba ye wura wo pem soɔ wo se kɔkɔ soɔ ye ni na ayɛ hene obi a ye bɔ ne di na ni pɛ twa ne hyɛ dɛ wo hene kɛse ye wo yi nyankopɔn no wo yi no se mo ntɔ mo buade ase wo fra wo mu mienu tena dɛ wo fra mu mienu tena dɛ mo no ɛno wo se mamin kana na danya ase ma wodi ani ache ase hema wose menua na na ache ase wankone chi wose da bi minim no wanya mede hie enti wanya ne de hie no asante ni ka che ne se wopem so se ye din na men kam mum wose da bi mede ba mame ba enti mo hye ya starten wo hene se me try sa me kam abom mo se da bi na nya na na ache ase mara ko di wo ma de wose da bi enti de metin ya ka che o man ni na ne se once I would take Rome, ha. We are Santini. I would do what he did. Yea, you need to say, Yamme can see anyone in a war home. Nabo Tremano, 85 years of crap, Wapens over to Wakonyama. Because Akonyan and Nasa, yes, that's a check. And Nananatia came, Manabama, the man in Elwu, was what I was here, Medunkunim. And Tiananatia came, my yard, dear. I did ask for Yan, your dear Chia Siakunya. Yes, I did an Asiakunya. Ɛti na na akye asɛma yɛ ma no kunim die enkuni mu die ede o ye
na wase semre denyase semre ede asem na wo ka che ye rautumfu
ya metimi aka che rautumfu o se da pia wo se obi ade ase ne de biwa be che ama na na won fa no kre enya adwuma ma won nye obi anfo ma twa no ho ahia na na se ade ase biwa me che ama ya da ye rase ya dia won ne ye som ye ni obi a won ne ye bo ne dia na man fu odwane nti ase ye beso
aja fo we ye denya se abusua ache ase abusua na semre de omani agepa enya asem kuma no won ye ade ase ade ache ase ba pani na semre de shire aye ne komu nyina mama won sebi abusua ache ase abusua na semre de osebo ekoso manshyia fikese ma ni ji ase omu nyina ma ne se yewra otumfuo se tutu aje ade na ye omu de ano waje ede ama wo mti afo ebeja mo wa ne atoa so ye beto
semre ya hefo bia ya ye ratena sene na santeman nyina bobo wa santeman ho nsema na baba betodwa denya sensensema krodi ewia mo ase na eye akro so semre die de da ye koso ya ne pitim ye ra otumfo se tutua santeman nyina ra sikase ye so da ye ma santeman na de sikadwa kasa che na wote ye no wapega ne mu anesa ebra so se na na be ma ne mu so eno nti na hu se se die menchine ye ma ne nyina so a obi anso so apega ne mu agina honom we nyina akire wo bu ayo ma ye ra ene santeman traditional council etna se ensema baba da pa wa no so ye ra na tena konya bobo hu bia de na e wo se se be mpredua sa ye de to bia ye ra pe asem biara poma sibria de afen susu ne aba be kan tam de ji ade no chemre ye gusu a ye pe wada romantic chemre kontase man hene berema ji aboa man kwa 29 chemre no so ba be boa ni ru na se susu e ma ne be bubu asantema ho obi adwen kire e ba ha bi kontase man hene so ba ha e ba kire na adwen chemre susu ensuta man hene berema samoa jem fi se kire ono susu chemre yi ono soso epie ah ono soso ba habi e de na dwen kire ebre yura na se tutu premtrain de ono so ama ne mu so a wo free manshyia fikase mu nti semre de suta man hene bare ma asamo agye fi se kire ene na tenam konya na semre hu onu wo fo ni so a woni de wonani e kire ensuta no no otumfuo wo fa aha ena semre hu ne mfoni ni so no santa hene wo fa prekopere no bare ma asamo agye fi se kire suta man hene ena semre chini esi na na so ono so de nani a kire biaya wo firi e baaye santema so tv amane ne amamre fi nti de beto fom bia no semre ya yewra pege ne mu a obi a ma ne mu so e twen se yewra be firi bedwam yi de be koso wo ha bia ne ye de beba aba be so nti chebre wo hene bibia ro be pie a ye nim ne din no ya bo ama won so so wo hu se sebi e bia wa mo no ne wo chichi ne benchi e bi ukro mu hene ba na so so wo hu wo hene kra wo ye nti na jebre de be koso wo be na na ma tena konya se ne dodo na ba na e ba a yewra pege ne mu de omo nyina so wo se omo pege omo mu na yewra tia tia obi a mamra ne amane e kwan so ti ye gusu a watweyem ti yewra be tia na tena konya ye anwa de neni a kire bia ya wo ko na ye ne mu edi enkra Similarly, Bequai, my henny, and our own so a piano. Nana so baby, adding again chile, and some are not that a ponoswo, na ibo bohu, you run us and thinking ibo bohono. Na my henny, a brain ponso, I drink chino by Nana, Bequai, my henny, same on the one for Nino Sono. Nana so baby P. Mo Santimaso, a Santima traditional council tenas, Nana Bequai, my henny, so baby P. Mo heavy, same Bequai, my henny. And now when you go so I was a hen one for Nino, so on also swap pigeon musan say new Raman Musodia, never also on also a pigeon moon to Bequai, my henny, and I won't say war corner. Seme yura otuo sribo dasibre otuo sribo dwame man hene aha ana seme yono soso amane muso sanse nira amane muso ana wose nana soso epegya nemu dasibre otuo sribo dwame man hene enso edi nani e chire dwame man mu na omakwa kwato adwuma di aka no so ewo ho ono so baa de na adwen kire ebeka yewura na se tutu ho sanse asantema traditional council tenasia aman hene abrempon wa dikro ahemanom enyina ba bepiemu wa se me yewura da se be otu osirebo enso ba bepiemu wa ha kinie ye hwe hai ohusie papa bi so so afa no ha ba mono ne tuntum dia na se eye adum pampa so hene aha pampa so hene na simri wono so so ejina ho awone na brewa tia ehwetwe nkomo pampa so hene ene wo emfoni ni so awhwe no no asha for simri evisia hene ai said ye oba manhyia fikese ma ye boye na namra ne no da sebre osei bonsu mampon man hene ana simri die chinie si nana so nana so ama ni muso ade nani e kire mampon man mu ene se nana no atena nkonya bebebe na adanse so hene ana semi wokon adanse hene so ena ba betwa mu aseme odinani akira danse memo semre yirada sebre osebo nsuma mpoma hene egusuwa ene ne mpanifo ne asanteman mofra ne mpani edidi nkomo din kra semre asanteman nyina ye nifa hene no no aha ewisi hene so ene no no yirada sebre osebo nsuma mpoma hene same on also amani musua wadin any echeman po memo santima su TV amani ni amambe free subscribe channel nashe jume di no na mauni anzo su enyabi enche yere Otumfuo se tu guswa echi achia na sina mkwenye na brim po na mahene dadi kronum kutisi yere adin any betre baby na suya yadie ye guswa ye waha ye resa na nanumu nina abe pie ni edu ubi edin edi amawa asantima su TV di osompano haya chefo same yere nase tu abe biu ena amani musua semre de wochi acha na tena nkonya na manhene na brempon ne na dikro sanse ene asanteman traditional council tena se ene wona ba ye nyina eya tena nkonya be pifia na wose ye rachia obi hansem ansana we free ifidue yim akọ ti semre de rama ne musu no de na manhene ne na brempon na tena nkonya a wo ba beja ye rama ne bobo asanteman ho no ena semre de wonde wonani achia bia ya wo free eba be piem wo manhyia fikasie mu ti asanteman so tv ko ti se ye rama be free ha no ni egusu aye somo ni esre ho se dwumadie wo hwa na wa subscribe channel na wa share dwumadie no so ama wonua anya bi ahwe na afen so so wa share dwumadie no enso so akonanim na wa subscribe channel na afen so wa like dwumadie enso ama no agina ne naso dan se amane e ne amamra de open baby a wonya ne baby asa santiman so television so ena ubenya no semre yewra egusu a echia ye hwe baby a menchinie isi na papa bi wona yenim se jeto kodo enyem free yewra free manhyia nkwan de na se yewra gusu a ewo fidue mu yegusu a twenyem ye twen se yewra be mani muso o mani muso free die fidue mi hanom a afen so so de enkra e wo ho no yenem nyina adi tiemre de yewra da so wa ha a menchinie se yewra so a wone na tena konya edi nkra enen tena se yim to koso a de hwe dwuma de wa santema so tv o sompa no ha ya ene yegusu a yesomo ema ne toatoa ensema na ne ebobo ho asantema mu ntse bere yewra otene ho okwusi ntrama ama ne muso ne na tena nkonya enso e de wonani e kire bia ya wo ko no
asantema su TV yeso mosompa.